Aloha kako. Here is the chant a Hilo au. A Hilo aue la Hoʻolulu ka lehua la. A Hilo aue la Hoʻolulu ka lehua la. A Wailuku la ʻIke wa kanaka la. A Wailuku la ʻIke wa kanaka la. A Haili la ʻIke la manu la. A Haili la ʻIke la manu la. A Panaʻewa la ʻIke moku lehua la. A Panaʻewa la ʻIke moku lehua la. A Leleʻiwi la ʻAuʻau ʻIke ʻIke kāhi la. A Leleʻiwi la ʻAuʻau ʻIke ʻIke kāhi la. A Molokaʻi la ʻIke hala kāhi la. A Molokaʻi la ʻIke hala kāhi la. Haʻina mai ka puana la no ka lani no he inoa la he inoa. No Liholiho. All right, waiawale.